Wow, mwi biro tayo se niki gituro kimaze kuboneka.
Ya, iyindi ntambwe yo kuraba yo kwatara amakoto cyangwa ikintu cyo kunywa cyapima ku mu muriro. Ababyeyi cya mbere na mbere umunsi nabibabwiye hambonye nk'umusazi kwanza. Mana wacu kabaye uno munsi yasaze. Kuva kore ibintu dushyize ahantu basi tudashobora kumutahura. Ubwa mbere ndibuka ababyeyi twarashanye nabo. Kubera ibyo bintu avuga uri kora atakaza amahera ibintu by'uburofa ibintu bidashoboka wese nawe bwabereke formire basi sinawe bwereke ngende ndiko ndabitestinga ndiko ndakora icyo gitoro wapi naguma bambona amadeshe ndayaza na miso sengera na mapubere avuga umwana wacu wabaye musaza gushika na ugenda gutora mu mapubere wadusabye amahera ariko ntiwamaze wamaze kubura muhira nabwiye oya none ngaho ugenda gutora ibintu byo muri mapubere wafatiwe ni nabwiye ndiko ndakora igitoro ndabwiye igitoro atanga wabaye musaza
kiri cya gitoro cyawe gikoze ibi
original
original
ordino amagira marusheshe menshi ndagira marusheshe nakemura n'umuntu muri muri Afrique de l'Ouest comme Guinée umugumu gwiza tunga nawe nyina akora ibitoro bivuye mu plastique gusa wewe akora ibitoro akora amazutu byonyine so tora ahantu kigeze Okay.
Ama plastiki nazo kwa mahura urabona ko bana ya gwanije kibazo kuri ateri kibazo kuri amvelo urabona ko ama plastiki sikintu mu mugambi wa leta sikintu cyo kwa maho ngaha mu gihugu bana ko ya gwanije kana terahera mbega tuvuge ko umunsi plastiki zituba zagisigaye mu gihugu ku buhinga bwawe umva butso bandanya bubaho mu gihe ata plastiki izo bihari Hello boys and girls, ini sera kumeze nez kwa kundi ya handi ndabu kwa rishus tega ele kedro fuma resa Eke black machine ni black, biyo no kamera Mwitu musaza nda kubira ti making a show kwa mazi kubira Subscribe, kengiru nyeri kwa mazi kufionda Comment za nyobe zidu kebura ni zidu inguvu zina duwa indi mpoemi da sanzwe Bano bimana, tukwa vaya uturi, tukwa ajemuri kino kibanza Kugira ngo tubereke, umwana yiga muri secondaire yavuye hari aravuga ati ngoma nshobore gukora igitoro nshobore gukora gaze mbega bikora gute mbe biva kuki abikora akoresheje ibiki eh yaratubwiye twaravyumvise ati biba bivuye mu plastique harabavuza amajambo menshi ngo urumva ngo plastique zova ngo gute igitoro ariko batazi ko umuzungu ikintu cyose akoze kitigera gitakara kimwe cyose kiva ku kindi turaza gupartaje ino experience twumva impamba myahura nazo n'intumbero agomba gushika ko kwa kundi ahandi mwite Hakizimana Daniel jenda mwita Daniel Gitoro twamusanze ku muhanda aha bavyi biwe basanzwe baba niyo twamusanze ndakura musa Daniel
mana muse
nizira kumeze neza
ananje kabisa namwebye
ego ndakura mbaye Teresa Sport
aya nzogu kazi nyene ko nkuko mubibona
ego
Ya kumazina nitwa Hakizimana Daniel kubatazi nkaba mu Nyakabiga nkaba niga kuri lycée direct Tanganyika de muri seconde section économique mu kirundi gisata cy'ubutunzi okay nkaba nkora igitoro bivuye muri plastique amadeshe y'ama plastique
imbere ko dushika ngaha mwana yiga ekonomi ibyo bintu by'ama plastique byaje gute
ariko ibintu abarundi batazi sabarundi bonyine isi yose si kuvuga yuko ikintu dukura ku ishuri niyo cyo tugenda gukora mu buzima busanzwe icyo ishuri idufasha mu kwiyumvira ni gute nojera ni gute amahera nko par exemple najya muri section economique kuba izo mfashe mu kujera entreprise yiwanje mu kujera amahera mu kugira bilan par jour genshu amahera yiwanje bishobora kuva sigura yuko umuntu yize sekisi ekonomike adashobora gukora nabyo nyine biciye mu bintu by'ama mekanisiye mu bintu by'ama siyanse wapi bivana ingene kapasite yiwiwe ingene yumvira ingene afata umanya akiyumvira eske ni igiki nshoboye ibintu byose bisaba kwiyumvira no kubiha umanya
imbere yo kumenya ingene bivi bitora bitanguye mbere kumenya ubuto bw'iwawe wari umwana ameze gute
kuva nibuka mfise imyaka itanu nakunda gukrea ibintu bito bito ibintu byo gukrea gusa innovation na creation niyo ibintu byari byiwanje nari nkunda sa nibuka yuko mfise imyaka itanu natanguye ku bintu by'amatara udutara duto amatara agiye nagenda ngafata nk'ikintu cyakumodoka ngakora akajagata natangwa gufata nshi amasinga turabe ko byo kwaka ndabishyishye mu ibateri cyangwa mu mapire mu byo banga mu yo etape ngenda mu indi etape gukora aka drone icyo giye yari muri nayifise imyaka tuvuge 12 ans icyo giye sinzi yuko ibintu bya drone biba uya kwasi nayo ngorisha na phone na basi na niyumviriye icyumviye kwa nabonye imisi yose helicopter iduga nkacye niyumvira none bikunda yuko shobora nange gukora aka nani akantu kameze nk'aka na helicopter gato nakefata nyene ubudinamo buto ndabona nyene ikintu kigikara tukiriko kiraduga gusa ahantu ikintu cyasuye kandi kunko telecommande
yakugoye
ya eske nabonye nugute nokora telecommande ishora kukikondwira iyo drone iyo ako kantu kameze nk'aka helicopter kagenda anushaka amavyo vamu yo etape ngora kandi akamodoka gato nako nyene kagendesha na numuriro nawo nyene electricité ibintu byuko nacyamva mu etape nakinge nda mu yindi etape gukora iki ubwato ugenanisha moteur ya dynamo
ubwato bungana gute
ubwato buto nyene aka ubwato nifunde modele y'wanje ino byo gusa nabikoresheje muri mousse plastique ya kwa kizi ni mousse plastique mu kirundi singe nabacita nakemva mu iyo etape nyene nakenge nda muri yindi etape nibuka yuko yari etape yo gukora iki yo gukora akarobo gato kashaka kugenda kari konyine
we warakoze robo
ya gusa nabuze nyene forme yacyo no giha kubera iki sinabye asinaze gucapa ya kubera robo isaba yo kumunazi gucapa akia fao gusa naragirageje ibyo wanje byose muri ako karobo akarabo nyene karatembera gusa mu kuvuga mu kugira iki gusa petit à petit na cyenda biye bana cyemvuga none simba no umuntu ashirikira na mayira mfise ibintu byo gukora cyemvuga ndi ngende turabe ko noiza amashuri zobandaniye idei wanje gusa ngeze muri 9e na cyeno la section kwa nanisha ka section scientifique gusa petit à petit na cyembo na nyene section scientifique na religion biologie nyo kuru ya mbere yarangura sa ngushika na siyasi ndayiheba ndayanga nake ndabiheba nake mvuga rinda ngende muri sexe economic
ako uri kwagira ivyo bintu byose abavyeyi bavyakira gute babona uzura kuri turobo kuri duki
abavyeyi biwanje icyo giye baranyemera nyene barambwa ngo bafise tara bandanya uko nyene gusa nabo nyene nabwo icyizero kinini bari bafise iwanje kuvuga yuko washaka kutuma mahera ngende ku kugura materie ibikenewe ngende kubigura nkore turabe ko nokwiteza imbere kubera babona yuko uracyari muto sana ugiye kugura materie uri kuri adu depense de plus rinda ni wakura uzokwijaho nyene mayira yiwawe nakemvugana kibazo
nuko birabandanye iki abandi bana bafise mwe nayo matara bacha bavuga ati ko umuntu aje muri tesi yige ibintu bijyana na technique kuri kudashima kujya muri technique
muri tekiniki sinashimikije kugenda kubera sinabonye avantage icya mbere none ari kugenda ku bintu nzi kubikora oya ifo ngende ku bintu nazi ndabe ngene babiko ngene no basi niyumviriye okay ndabyinjye mu bintu bya tese ibintu bya scientifique ndabigiyemo gusa zogeregiye nanje ngira entreprise yiwanje none iyo entreprise yiwanje nzogera gute nazi no gukarikira ibintu byo muri entreprise ubutunzi bwo muri entreprise nake mvuga yuko ngende kwiga sexe economique même si no gira avantage ngakira entreprise yiwanje menye yuko ngene nshobora gukarikira ubutunzi bwa entreprise ngene sishobora guhomba nake niyumvira sishobora kugenda mu bintu bya scientifique ibintu bya tese kandi nzi gukora ibintu bya matese nake ndabihewe kubera mu bisanzwe sindicyo sicyo nyene mbona ndumo écrivain wa Wikipedia ya ngora ndumu volontaire wa Wikipedia nandika ibitabo nka fotora ibintu bya nature byo mu gihugu cyangwa ibindi bihugu byo hanze ibintu byo cyangwa culture
usanzwe ukora Wikipedia
muri Wikipedia ndumu volontaire wa Wikipedia nkaba ndumu ukoze wa Wikipedia muri byose byo muri Wikipedia ko mu Wikimedia ndumu Wikimedia
urabandanyije rero ifi gukora igitoro bica biza gute
ibyo byo kuza igitoro kuba nari mazi minsi eh iminsi igitoro kibura mu Burundi
yego
eno byoko nacyo nyumvira none ni gute umubyumvira mfise nafise ubushobozi bwo kugira ibirobo nafise ubushobozi bwo gukrea ikintu kanaka byo gukrea ibintu byinshi none kubera iki nashobora njyewe gukrea gukrea igitoro ahantu byamaye confidence yo gukora igitoro kubera ngene nabikubwiye ndi umuyikirive mbasome ibitabo byinshi ari inkuru nagiye gusoma bavuga yuko ari umubwizatunga ariko arasaba leta ahantu yokora igitoro bivuye mu Masaka nakevuga burya gukora igitoro bivuye mu Masaka kumbe birabaho njye nkuko ubwanjye nari nzi yuko igitoro kiva he munsi nanjye nuko nari ndabizi gusa ahantu byamaye confidence nacyo nimvira ari umuntu akora nawe igitoro nakevuga kumbe igitoro kirakugwa ntabyo nari nzi amagira amarusheshe menshi ndagira amarusheshe nakemura n'umuntu muri muri Afrique de l'Ouest comme Guinée umugumugwizatunga nawe nyine akora ibitoro bivuye mu maplastiki gusa wewe akora ibitoro akora amazutu byonyine byakora ndamubwiye none ni gute babikora yambwiye yuko we abikora bivuye mu maplastiki ndambwiye urashaka kuma formier basi arambwira nibikunda we nakubaye base yonyine yuko biva mu maplastiki takira bushakashatsi bw'iwanje ngira amafomire y'iwanje nacyo sanga formire y'iwanje ashobora kuvamo essence gazoa comme diesel amazutu mu kirundi na gaz inflammable yari mu kwezi kwa mbere janvier
yuno mwaka nyene
yuno mwaka 2024 mu kwezi kwa gatatu ubwo mugwiza atunga muri Guinea ya cyane telefone ambwira no ibintu byo bigeze hehe nacyo ndamubwira namaze kubigira ndamwereka ari ama video byose ngende ndiko ndabitesting ahantu arambwira yuko ugeza gute ndambwira uko ngene utabimbyi muri formule yawe nagiye shaka kubigira muri formule yawe wowe bimenye yuko base ya byose ni
plastic
ambwira none nibikunda yuko tokora nacyo ndambwira nibikunda kubera iyi formule naitwe mu ntumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu kuba tumaze iminsi igiye tubura ibitoro abandi bagura kandi benshi n'aba taxi nacyo ndamubwira none iyi example nk'umu taxi man umugore we nakora niwe umunsi niwe akora aza na ratio arira abanyevari amaze emo une semaine atarangiye igitoro ari kuri sitasiyo ya Kirindi none uyu abana biwe bajya gute bagenda kwishyura gute Minerval bimeze gute muhira bimeze gute nacyo niyumvira no dukoranye wumva wowe urashaka kwipartage your for me bigashika ukayinyiba ukansa umubwenge niyo mpamvu bidashobora yuko dukoranye sigura yuko wagumana ni for me niwa nacyo gumana for me niwa gusa nacyo ndamushimira nyine kuma ide yo kumenya yuko kishobora kuvamo benani essence karibira bivuye mu deshe plastique nyo kishobora namushimira ushiko no munsi turavuga
nuko birabaye rero cyabigenda gute kuri testing muhira barakorohereza
umunsi ni ndibuka yuko ari umunsi natanguye kubivuga yarabagenzi biwanje yarabagenzi kwanza babiri natanguye kubibwira ko mu bisanzwe sivyo byonyene nkora nkora n'amavuta amavuta avuye muri koko kuri amavuta ya koko yaraproteja imishwa y'izuba ibintu byuko kandi ayo mavuta ameze nka wido olive bazi ko wido olive ushobora kwisiga kandi
ukayatekesha
ayo mavuta yibanje ameze uko nyine ya kokoa ashobora kwisiga cyangwa ukayatekesha ibintu byuko umunsi umwe nagiye kubabwira abapeti tuyigana tukora ibintu by'amaproje nyine nacyo ndababwira umwe yitwa Gakiza Charite uwundi yitwa Eloge Dushie nacyo ndamubwira mfise ide ubona gute tubashobora gupartaja tugakora tukaraba natubye tukoto kwiteza imbere yari ntunene nani ndababwira y'amavuta iyo y'amavuta muri koko barabyemeye bose gusangeze kuri iyo ya kalbira ndabasigurira cyabe bambonye ndumusazi ambwa kuva ryari yumve Daniel kuva ryari umuntu akora igitoro ambwa jeramaze kubitestinga batangura kubyemera gusa umwe umugenzi wanje umeye ngene yambiye none uri kora akore ikintu that dis kwa yashaka basi ivyo ndiko ndavuga ndabirekere ngawo nyine ngene nacyamikira none uri kora akore ikintu 20 iri imbere kizuba cyamaze kuva ku icyata kizuba cyamaze kuva mu nzira kora akore ibintu byo bizova mu nzira anangwa kubimbira ibyo cyangwa cyangwa ndabihebe ayavuga twifocusing yo yamavuta turabe nyamavuta nabyo nevya cyibanani kubera twacye tusanga amahera bitwa amahera menshi cyacyo tubihe gusa petit gusa uyu mujya mundi twa gakiza charite niwe wenyine yagerageje kunankura nabageze biwanje komo abageze biwanje Levi nabandi Beni nabandi dukorana niwe bageze na RV niwe bageje kunawura niwe batandise kubera bambone ivyo ndiko ndakora kwa bo twatanguye kuva kera babona ibyo nkora nta bubeshi burimo niyo mpamvu umunsi nababwiye yo kunkora igitoro barabyemeye bambye kuraje meme sinari bwabone icyo gitoro kimeze gute vuba niyo bagiye kubibona kumura akora igitoro umunsi twagiye kubitestinga mu mashini niyo bagiye kubyemera babwa kumukora igitoro kuraje baranagura kumfasha kubera si ubwanjye sinari gukora ibintu byose kurondera ibikoresho kurondera ibiki sinari kubishura njenyine gusa nabajya abandi bajya babiri Eroge na Charité bo petit nabo bace babyemera umunsi nagiye kubipimisha mu mashini bace babyemera direct uko nyene nacyo mbandanya ngo nshikore umunsi
uri kurabikora ababyeyi bakubwira gute
ababyeyi cya mbere na mbere umunsi nabi babwiye hambonye nk'umusazi kwanza mana we wacu kabaye uno munsi yasaze kuva kore ibintu dushyize ahantu basi tudashobora kumutahura ubwa mbere ndibuka ababyeyi twarashanye nabo kubera ibyo binavuga uri kora atakaza amahera ibintu by'uburofa ibintu bidashoboka wese nawe bwabereke fomire basi sinawe bwereke ngende ndiko ndabitestinga ndiko ndakora icyo gitoro wapi naguma bambona amadeshe ndayaza na misose ngera amapubere avuga umwana wacu wabaye musaza gushika na ugenda gutora mu mapubere wadusabye amahera ariko ntiwe wamaze kubura muhira nabwiye oya none ngaho ugenda gutora ibintu byo muri mapubere wafatiwe ni ntabwo ndiko ndakora igitoro ndabwiye igitoro atanga wabaye musaza anu wagiye kubyemera umunsi umwe nagiye kubipima umekanisiye niwe nyine yagiye kubibabwira umunsi nagiye kupima muri iyo group niyo modoka avant uyo muntu nagiye kubipimira yacyabemeza mbwa nibyo akora igitoro kandi twagiye kugipima birakora kandi twasanze na consequence nimwe gifise uyo munsi niwe wacyo banyemera shikino munsi
ni ibintu bikomeye cyane nuko usanzwe uri n'umunyeshuri biroshye kujonga biroshye gukora kubikora ari bibiri
gukora ari bibiri
kugira amarosherishi iwawe kugira no kubandanya wiga ku ishuri
hano kubera ikintu cyose urakiha umwanya hari umwanya wo kwiga n'umwanya wo gukora ibyo by'amarusheshe gukora ibintu byabyo ushobora uzobona muri kazoza bizoguteza imbere n'umuryango wawe n'igihugu kubera mu bisanzwe ngene batubwira ari igitabo nke nasomye ngene batubwira mu bisanzwe ku buzima bw'umuntu witoye niyo kuryama ukaryama amasaha 8 kubera serivu iruhuke isaha imwe niyo kwiga ugafatika ukiga indi saha imwe niyo kujya mu marezo sosiyo indi saha imwe niyo gukwigira iki yo gusoma ibitabo ari indi time yo kugira ibintu by'iwawe mose uri umwanya ikintu cyose turabe uko kwiteza imbere gusa ahandi abajenye nene ugasanga 5 ugasanga 10 niyo kuryama amasaha 3 niyo kuraba muri rezo sosiyo nenda amasaha niyo kwinjoyinga se ucu usanga nyene biri kubera subiza ubwenge
kutubwira ibintu bikomeye igitoro rero kuva utanguye gukora umaze guproduce amaritira ngahe hari cyo arafasha ikibano cyangwa uherere
ku bwanjye sinabwo nshobora kukigurisha kubera mu buzima icyo nabonye mu buzima nakugira confiance mu mwana w'umuntu kubera icyo niyumviriye ndashobora kugikora natangura kukigurisha mu bantu hari umuntu ashobora kugira nyene jaruzi akatangura kubwira ngo mfite arungu kamera menshi kandi ko ndabona ahantu ariko arajyana kure ni gute ikintu bamukorera yogenda kubirega muri leta agiye akagenda kubirega mu gisida agenda kubivuga bakamfata muri leta ni bo byemeye ariko ndagikora bo kwibaza yuko ndaciwe kandi bazisanze bakiba niko sagi wanje kandi birumvikana niyo mpamvu nakiye fata decision aho kugenda kukigurisha ofuma hora petrole yonyene kuba tubwe dufise resho aho kugenda kugura petrole petrole ubu en litre igeza kuri 10000 gusa ndakikore eh ubu ndakikoreye sineza ngo for example sineza nga ibyo nkoreshe amadesh kandi amadesh ni gratuit ivyo ngo soma na makara yonyene dushaka kugura makara demi agakora igitoro cya litre nani petrol ya litre mi demi gusugiye ahandi petrol en litre ni 10000 umva ni avantage
hari hano herereye bamaze gutestinga ivyo bintu mukabona ati birakunda haba gukora usenga cyangwa hano
eko ubwa mbere ari ku yeglise najya kubitestinga muri group group ya ra c'est bien iraka ya banje senga muri robot mari nyota nano nabitestize nabikoreye ibyo bintu kubitestinga yari muri robot mari nyota dokajaga ano nari sengera sanze sengera n'ubu gusa amazi yarayiye yacanye mu kubera itanganyika niyo nagiye kugitestinga yasanze bikora ubwa kabiri kubera nshobore gufata video nagiye kubitestinga ngamu byenze kuri station kuri super na kuri king star niyo nagiye kubitestinga birakora nuko bati nawe nyene bake bambyira yuko nakose kase bifise kwa nabo nyene ngene bambyiye nagiye kugipima nyene ikintu bambyiye imashini wacu irinzi igafa uraza kwigura nange nje ndababwira okay je ndavyemeye kose kase yose nje ndayemeye gusa nivyakora ndabikora paragraph nabo nyene baremeye bake banyemerera kabisa mugihe bagiye kubipima babona imashini birazi yo generateur sinzi bambyiye yuko ni generateur ivanze na moteur chensep kusa yarase bien cyarase kujya nyene bake bakominduru aranezwe bambwa kabisa felicitas nuko nyene
nuko ufise intumbero nyabake ufise sindoto gushika ya Daniel
indoto yanjye cyo cyagushika ko cyaka kwanza i forumine nakoze igitoro cyaka yuko shobora kwishya muri marche abarundi tukaturonga igitoro apaki cyacyo gukura hanze binashobose abazungu abantu bo hanze y'igihugu baze kudushya igitoro ama devise yinjire turabe icyo natwe tukora icyo nicyo nifuza icyo numbere yanjye nifuza kandi nifuza yuko natwe Burundi badushya ama classement yo muri Afrika ibihugu biciye ubwenge by'abaje baciye ubwenge bazi kurondera biciye mu matekinoloji invention na création n'ibyuko nivyo inumbere yiwanje aba indi numero yiwanje shaka yuko o umujene wese kuba nariyumvire indi formule nyene kusa ndiko ndabikora biri muri processes nyumvire yuko yu projet izogerageza gukura umuntu wese afise terrain ashobore gutera icyo gitego na murundi numwe azogiriza kuba icyo gitegwa tuzokimugurira injiza amahera na twebwe twinjiza amahera na leta injiza amahera
mba nkeneye kumenya ama plastiki nazo kwa mahura abona ko bana yagwanije atari afise ikibazo kuri atari ikibazo kuri environment urabona ko ama plastiki sikintu mu mugambi wa leta sikintu cyo kwa maho ngaha mu gihugu urabona ko yagwanije kandi atera hera mbega tuvuge ko umunsi plastiki zitubaze gisigaye mu gihugu kubuhinga bwawe umva butsobandanya bubaho mu gihe ata plastiki izo bihari uri gukora ikigira ngo ubivuga kwiki
ivyo naravyumviriye nk'umu entrepreneur mushobora kwicara hasi ukiyumvira none ifo kwiyumvira ikintu iki umunsi kizobura eske iki kintu ahantu kizogarukira eske ki ari undi muti bizozana nk'umu entrepreneur ushobora kuhagarika ushobora kusubira kandi mirya ngora oya icyo kibazo naraciyumviriye nake mbandangira amarusheshe kubera naniyumviriye hazogera nk'igihe amaplastike aheri mu Burundi agabanuke yakubera amaplastike ni polisiyo disol agabanuke icyo gihe nake niyumvira yuko nake ngira amarusheshe ubwa mbere nake nsanga muri Brazil ari gitegwa batera icyo gitegwa muri Brazil kirinjiza amadevize menshi muri Brazil kandi kirabateza imbere ni current push icyo gitegwa kirabinjiza karibira kandi icyo gitegwa kirafise protection ya erosion ku mirima ibintu by'uko
hamwe wasanze ku butaka bwacu shomera
Eh urabane cyo gitegwa kandi amavantage gifise anu hose kirategwa nanzigo gifise anu hose anu amabuye kirashobora gutegwa anu hose kirategwa sauf muri désert je sais pas muri désert nibaza ko kitegwa nacye nimvire cyo gitegwa nyene no mu Rwanda bavuze yuko akaribira yabo tuvuge nka 50% 60% je sais pas bavuze yuko bakiva mu cyo gitegwa cyo gusa mu Rwanda na icyo gitegwa ntabwo bavuze izina nazina bakivuze gusa nakingira amarushye cyane cyane amarushye cyane nakisanga icyo gitegwa nshobora kugikura he kwa nage mu isoko kwa nazi form sinzi zina nakenge da mu isoko ndakibabwiye icyo gitegwa ntambwiye icyo nacyo bazi genda anu hose gusa anu nage ku kiro bagenda kukimbya anu kiri muyo farmasi yo mu Buyenzi apana mu Buyenzi yo muri ville niyo bagiye kubimbyira ambwiye icyo gitegwa anu kiro okironga he imande yo kuri masimentier meme si uyo musi nari mfite gahunda yo kugenda masimentier uyo musi naragiyeyo kubera ineza y'igihugu nacenge ndayo kuronda icyo
ugiye namukaburi nyere ku manda
eh kwa niyo byuzuye ofeta abantu benshi barakigaya nabwo baze yuko kishobora kuvamo karibira ya nacye sanga icyo gitego kiravamo karibira kandi kiravamo na kerosene kida dusanze dukoresha muri mu ndege gusa ko yavuye mu kerosene bisaba materiel menshi kandi bisaba abashimiste kuko je nabwo ndumushimiste nomenye vitwa gute oya gusa nje nkuramenyere gukura pratique nibyo menyereye nace sanga nyene ashobora kuvamo karibira icyo nyo nashubuye gukuramo karibira gusa kiri muri processes
kugira ngo ibi biboneke turonke igitoro mu duga bose bagendesha ngaha basi nibice 200 by'imiduga igendesha mu gisagara cha Bujumbura bisaba ingufu nyinshi biba birenze ivyo uri kurakoresha biga bisaba kugira ngo ibiri kurakora bishobore kuzanya igitoro gikwiye birakunda ko mukora bivamo entreprise sorry bitoro nko kumuzi ngaho yatubabuga ati turakoze entreprise ikora imiti hasoze imiti 500 cyangwa ibintu bingahe birakunda hasabwa iki uburyo bungana gute biba bimeze gute
kuganje icyo nagize plan de production na plan d'action y'icyo bintu byose sokoresha abakozi bazokenera kwezi njoko imashini ni modoka izo zana ma plastique cyose namaze kubishira muri plan planification nagerageje kubigira nacye sanga iyo mashini nize ndayironze mu par exemple ndayikurenga mu Burundi bica bisaba yuko nzara abame abasude abantu bajeje ibintu vya physique ibintu byuko bica bisaba yuko ndinze ndabikurenga amahera byonwa na igikiye nica 2 miliyari y'amarundi gusa nize ndabikura hanze
ivyo bikoresho
nyine nize ndabikura hanze ya bizya bisaba nk'ikintu cya 5 miliyari y'amarundi kandi iyo mashini nyene ku munsi irashaka guproduza ku munsi izo mashini zirashaka guproduza nk'ikintu kubera na 1 litre oya 1 kilogram avamo 1 litre ya karibira bisigura yuko tuvuge nka 5000 kilogram avamo 5000 litres ku munsi ya bigenda birasumbana kandi n'imashini bigenda zirasumbana tuvuge nko par exemple cha tugira amayizine 5 cyangwa ashika kuri 10 nga mu Burundi umva yuko tuzobatiko turaproduza ama produits menshi
haravuga ati ibiri 5000 vya ma plastique ku Burundi ku munsi wo biro
Ugana shimano birongo ari byinshi kubera igene nasomye ku isi squeeze nga mu Burundi je sais pas bavuga yuko ku mwaka avamo nk'ikintu cy'ama 6 miliyari je sais pas mani hens makanibuki nk'iki kintu cya 6 miliyo u 6 miliyari yama kilo yamadeshi uton oh ya 6 miliyari ton yamadeshi do plastique mugira yuko ku munsi tubwe dukoresha nka nk'ikintu cya 5000 kilogram tobibura mu iyo 6 miliyari ton y'amadishe de plastique tobibura
nitwobibura nuko murashobora kugenda mugatwereka plastique murashobora kutwereka murashobora gupratika mugatwereka ingene bino byanyu bimeze
niyo nta kibazo kabisa
nuko rero tukaba tuvuye aho yari kwa radusigura tuje muri laboratoire yiwe kwa kundi hano mbega igitoro kivuye muri plastique akiriye ama plastique angana gute kugira ngo uno mwana ashobe kuduhereza igice kimwe kirimo igitoro ikindi kiriko mazutu ikindi kirimo gaze nkuko abivuze kwakundi handi ndabura ko turi kumuna Hakizimana Daniel kwakundi handi ndamwita Daniel Gitoro kwakundi handi nuko Daniel urashobora kutubwiye aya niyo ma plastique rosa zukoresha
aya kuberanga kubera dukuremo 0,5 litres Il faut chez moi inusu ya massage.
Inusu ya yo warufise.
Ya ya ma déchet plastique.
Ego.
So, il faut d'abîcher moi kubera nguremo 0,5 litres. Donc kada kabido ka kinje.
Ego.
Ya.
Ariko mbangene kumenya. Imbabura niki kintu babije gufasha iki?
Mu bisanzwe iki kintu kiraproteja gaz.
Ego.
Ya. Kiraproteja gaz mu bisanzwe kubera irya gaz niyo cyafata cyavanga na amazi.
Wow.
Kwa dukuremo essence Ego. Essence ya dukuramo kaja kabido ka kakulap ichigira gati donc avamo 15%
Ego.
Ya essence
Ego.
Donc gazwa avamo 65% ama 15% ya essence ama indi 15% ni ya petrol
Ego.
Ego. Na indi 15% ya ya gaz inflammable
Kwa kuri ya handi, ndakubwira ko vyamaze gukomera. Reka twereke kwa kuri ya handi, kumana natwe. Turacyari kubona Hakizimana Daniel. Ndamwita Daniel Gitoro, umwana kiciga seconde ariko akora ibintu bikomeye cyane. Kurikirana kumana natwe. Rero ubona.
Kubona nahejeje gushiramo ibyo nshiramo muri machine.
Yego.
Kubera nshobore guhinguramo igitoro.
Yego.
Okay. Nahejeje gushiramo irya nusu.
Yego. Aho uri kuruga?
Ya. Okay. Shiramo kumuriro
Aho nugira ubwa kwavu usha
Oya
Wow Arego gumufasha ko nyene
Oya Ari ni code
Aha
Ta iki imashine ni chuma na ni plastiki
Wow
Iki niyo gifasha ikibone kuba gikomere
Wow Are tuguma turindiriye.
Ya tuguma turindiriye maka cyonyene ki transforme ama carburant.
Wow. Ah turiko dukora igitoro.
Ya turiko turakora igitoro gusa parfois bivana umuriro ari igihe gaze tuyibura. Kubera bivana umuriro. Gusa umuriro burya ari mwinshi gaze turayiro. Gusa umuriro burya ari muke gaze na turonka. Gusa turonka petrol gazwa na essence e nkuko mubibona ubu ariko aramanuka carburant
yego
ni carburant ubu ageze muri periode avant yari gaz iri kurasohoka après a gaz acyavamo carburant nkuko mubibona gusa ntabwo turindira amasaha kubera kivemo cyuzure bisaba amasaha
yego
kandi mu bisanzwe dukunda gukoresha amakara
yego
kandi amakara ahezi bica bindi ingorane
yego
so tora ahantu kigeze okay
wow mwi minota yose niki gitoro kimaze kuboneka
ya usa in essence
wabirabiye kugira ubone ko ari essence
icya mbere odeur
mhm
icya kabiri couleur
mhm
nabwo babise na gato
je nagira ngo na maoki mana ya
Oya. Kwa upime yuko ari atara mauki cyambe na mbere baza gupima.
Yego.
Kwa nani inambye ya mbere kwanze iyo ndaba yuko ari essence cyange amazutu.
Yego.
Ndabye yuko ari essence cyane amazutu. Yindi nambye yuko raba yuko atara makoto cyane kintu cyo kunywa cyapima ku mu muriro. Cyambere kiba gishushye. Ngacha menya yuko atarama uki. nkuko wabivuze
urashaka kutwereka kandi kugira kamera bana ifate neza
ya ariko na kibazo
eh yego
na odere yacu umengo ni karibira nyene
ndayumva ndayumva ndi nu wow yero ni essence
ya
uhereje ngaho ushukirikire rero
kintu cangira ndagishira mu bido kubera tubandaye n'ibindi bikorwa
aho tubikaye
nkuko mubibona kubera abantu babyemere babone yuko ibyo ndiko ndavuga ari by'ukuri bidafite consequence ibintu by'uko aya n'amazutu iyi essence kubera babyemere tugende turabe dupima muri monteur turabe yuko yaka yase cyatumenya yuko ari original
nuko twe tugomba twiyire nababwiye nti uno munsi ndamuvinye umwe muhungu kugeza naho menya yuko ibintu ari byo cyangwa atari byo kumana natwe queen point oh daniel twaba tugeze he rero
twaba tugeze nga hagati yo mu Buyenzi
ego
no mu Bwiza hepfo ya King Star Station
ego rero twaba tujye gupima cya gitoro wakora
ya ego
ah nuko tugomba tugipimire rero kuki
kuri generateur benshi bayita groupe
ego
ya
groupe électrogène
ya
nuko aragifise reka ratwereke ingene bimeze kwa kundi ahandi daniel tugende dusigurire rero
okay nuko tubibona turacha dushire ko muri groupe aya namazutu
ego
cyo dushya muri groupe ya mazutu
utwani go twogushaga mashiremo
ya biva ningene amenyereye groupe
eh
acamenya candidate ashobora gushiramo n'adashobora gushiramo
bisigura ko yatse
eh kubera oya ni kubera yatuinga
ego
eh nashobora kurenza
ego
cyash kiringira buki biro kirase
kwegera cyane
biraje I'll go at Akawari Gashi.
Okay, I'll read to Matwaz.
Yeah.
Wow.
Nkuko mubibona groupe iraze kabisa ça fonctionne
ego wow kiricha gitoro chawe gikoze ibi
original gisimane kita cyo muri Dubai
eh
cyabarabu
eh
ndagisumba
eh
ose ndagisa cyo original ndagisumba kiri hasi Nuko mubibona nakopi kujyanye
wa bisigura ko iyo igitoro kitaba gikomeye ntiyari kwaka ngaho
oya nyari kwaka
eh
yaka kubera ari igitoro cya original bisigura yuko twakoze igitoro cya fresh gikora nuko mubibona
iki rero kirashobora gukora mu muduga
eh gikora no muduga kwera iyi groupe yashaka kwasa no mu myaka bigayose mukaza Nitigura yuko ni original kirafite groupe
Asante mase Boa
Bas
Breeze fresh
Nagira dusigaye kandi
Uturene twasigaye
Eh
iyi minota yose twako turakora hakoze turu duke nka tujya
Eh
kumbe cha gitoro cy'umukira kaze Give us some poem Nuko rero Daniel ndagushimire sana. Nizere ko ugiye gukora ubumenyi butandukanye naca cyane ko umuntu akereye aya makinju gusa akeneye ibitoro bishobora kujya mu mastation ahandi.
Yeah, okay nta kibazo kabisa ndingakubera kandi ndingakubera iterambere y'igihugu. Tubabe na ko twebwe twokwiteza imbere.
Yego. Nije ntambamye uhura nazo
ubu. Ubu nuko no icyo no saba icyo no saba leta yuko yomfata ku mugongo narabana njewe ntushobora gushira itoje nihangiye
yego
natwebwe turonye igitoro
aha nuko reka nabashimire ndabacibwe bose mwaje muri mu murabana natwe gutambura mu gaza mbese biranagwaza ariko mubananya muturwa kwa rukundo kuri mikro juste gala kadro for morissa ke black match de black ya camera ya musaza nabugira ati bye bye chance la vista urawishira umushuro hushura none